Your attention, please. Please take care of your personal belongings.
Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni, mwakaribishwa. Kenya yetu, hakuna matata.
Thank you.